lona nguvanaja
kusangitshele nje kungayimnikeze nekamela ekhethekile
unkosikazi kateja
uyintombazane ethandekayo nkosazane
ungomunye naye ongamuthandisisi usarasu
ukhulumelayo nganjena nesasisebenzi ungani usendeli naleya intombazane kanti
uhlezi emugxeka njalo
yini le kade ukhuluma nayo noteja wena webuchama
thola konke lokhu ngovanaja umakoti oyintandokazi ngomsumbuluko uya kulesihlanu ngo-9 ebusuku kuzizonke sisonke DStv Channel 169.